Hey, umwe mu bavugizi b'umuziki abantu benshi twamenye ku izina rya Tyler Six Demana canke Demana uyu mwanya tuvugana ubuzima bwiwe ntibuhagaze neza ndibaza muramaze iminsi mutari kumarabona ya majambo yiwe ku mbuga zigiye zitandukanye avuga ku ba artisti abahanura yongera navuga n'amajambo benshi yo kuba twa benshi twashobora gufata nkuko yo bari karabatyoza abenshi bahamagarira gukora cyane akabahamagarira kwitwararika ibibuteza imbere na cyane cyane bishobora no guteza imbere igihugu uyu munsi nyuma y'ikiringo kitari gitatari karaboneka ku mbuga ngurukana bumenyingo rwa dusanzwe tumenyereye kuri YouTube yashobora gukoresha urubuga rwa Plateau de Star kuri Facebook tukaba twakunda kumubona ku izina rya Tyler Six Demana. Uyu munsi niho hiyo harazunguruka amafoto yiwe agaragaza neza look nshasha y'uwo muvugizi na cyane cyane aboneka nabi cyane n'amafoto yashoboye gusohorwa cyane n'umu comedian Samba Famba aho yari kumwe n'uyu muvugizi iyo foto akaba yaherekeje n'amajambo make cyane mu gasobanutse avuga ati Tyler Six Demana ahijeje kunywa agafegi. Inyuma yaho harakwirikiye andi mafoto menshi aho menshi bagiye barazuminga iyo foto nyine bari kumwe na Famba bagenda barayizuminga bayerekana igice nkuko uri kurabibona ngaha ino foto afite amaso ukuntu bamwe bagiye baravuga bashikiriza ibica nk'ibiri yabivanye n'ino foto ko bagiye barayibona neza na neza uyiravye urabona neza ko Tyler Six Demana atamerewe neza amaso yiwe ndibaza murabona aratukura cyane ntahataniye na baba Rastaman ndikunda kubona mu mabarabara barara mu mikora canke barara munsi y'imiduga hano mu gisagara cha Bujumbura inyuma y'iyo foto rero benshi bagiye baragerageza kuyi postinga harimo bitakoresha umwanya koresha umwanya yari yahawe izina rya gisa n'umwavu no mvugizi wo muziki Tyler Six Demana aho ishobiye kuvuga ati umwanya n'umwanya uburundi burashobora kubura iyindi ntware Demana yarafatiye runini ino game yacu cyane cyane mu gisata cy'imyidagaduro ugukira kwiwe kuri mu maboko yacu nana mu majambo uwo muvugizi nawe nyine koresha umwanya yashoboye gushira ku rubuga rwiwe rwa Facebook hakaba hariho foto yashoboye guherekeza ugo rubuga nyine aho iyo foto yariko message tuzi ko ari umufana mugatubona ko ari umuntu yasanze inbox uyundi yashoboye kumwandikira ati Tyler sha turabana ngaha umubonye wurira agumana icupa rya kiki mu ntoki umupira yambuye basha aha muri ba Bear Air niho yirikwa bashizemo umuziki aguma atamba abarengana bose bashengerera Tyler ageze habi vrema ubundi yari yandikiwe yaciye yishyura ati turagowe ashengera avuga ati nukuri mu muhagurukire ubu umuravye umengo mu mutwe ntakomeye kandi yaronze sana umwanya umwe ubona akoranya abantu mu ibarabara agafukama ngo basenge sha uwamugize kurya yaramukoreye ko vrema numvise ngo nikoresha umwanya yaramu ngo nikore nakoresha umwanya numvise ngo koresha umwanya yaramuhaye isumu muje nabi koresha umwanya ngo niwe yamuhaye isumu Tyler Six Demana mugabo ibyo nta kuri tubifitiye Akestan nawe nyine yagize icyo yashoboye kugira icyo bivuze ko nawe yashoboye kwandika post avuga ati Demana yarasaze donc agwaye mu mutwe kubashoboye kugira icyo bamufashije nibagikore kuko araturembeje iyo adusanze mu ngo zacu turinyegeza iyo ni message yashoboye gushikirizwa n'umwe mu artisti Akestan ariko ayo majambo ya Akestan bishobora kuyemeza neza ijana ku ijana yuko ivyo yavuze ari vyo kuko uyu mugabo tumenyeye cyane mu gisata cy'imyidagaduro akunda kuvuga ibintu bitajyanye mu kugira ryoshe entertainment ariko Tyler Six Demana muri uno mwanya icyo nabamenyesha nuko atamerewe neza nko muri murabibona akora n'amafoto ariko aracana cana ku mbuga zanyu ya Resten Presenter yashoboye kubategurira n'amakuru ubugizi yashoboye gufasha barateguye group n'ubwo tutarashobora kuronka nimero ziwe mugasuni muri commentaire turashobora kuzibashyiriramo kubwira aricyo mushobora guterera mushobore kumuterera ndazi yarabanezera ndazi yarakora byinshi baruhura mwaramukurikirana cyane ntushobora gukurikirana umuntu ubona yuko atakamara gufitiye rero kujya mwamukurikirana n'umukurikirana ashobore gukira hamagaruke hamwe yakosa mu mukosore Marko na Stan presenter kuri micro za Stan TV Worldwide kwa subscribe kuri na rubuga rwacu ni mutara ikora nimba warayikoze naho mvuga ati share up kuri umuryango wacu turabakunda cyane ciao ciao till the next time.